sina mbofona Metisiro chandi wananda pakoma Chinyonda kungore ruanana veva koma
Mumoyo mune shungu nine chigumbu Kusei uchindi gaira kunga nungu Kwa wanidia wankatagura urinungu